Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment
section. Wafike walalisa uyaca kwafangisha impukane bathi bakufingqela imkhono ongodi kwaba uyishisanga impepha amabombo wabhekise South Africa. Umenda uthunyelwa kundane corona dini ukane kabi kulokhu endlela emanolweni eSouth Africa sihlamba izandla sibuya ngokuzosanitize. Siyabonga lamaphosa wabantu ushekelela amatshwele nangonyawo lwempuku kodwa umehluko kwayimpilo bafake abantu amhanisi kodwa umehluko kwayimpilo. Bagqunqa bamhlopho odokotela bengembongolo ivuka ezaleni ubungafunga beyotapinyosi kodwa umehluko kwayimpilo. Ikepisi bengathi limboza ubuso nengqondo emasosheni ekhahlela abantu bekwehlele babuyisele endlini kodwa umehluko kwayimpilo. Nalaba bashile bofika beyizeke kwelingavelwa nkonyana ukuthi nabo bahulumeni ezamile. Awe social okuzenza lisabisa abantu ngamadahla nequkula empongo ku-social media kuyosinda ngokuveza oqukula bona. Ngiyakuvuma qeda ubanzi COVID-19 kufike eSouth Africa indaba yakhe enhla kwamadolo uhulumeni yamqongisa ibindi wazinsela enkandla. Walingisa umuntu ezokhomba umkhunkuli wahaya inkondlo edla umunyu kwasekusele efuneka enkantolo ekhala ngenduku ethukuswa emqubeni wazalela ihlokohloko kufacebook kwababaza ngisho mnakuseladies house bathi he-e hulumeni unenkingoni umimbo ngisa kulela izwe zihaya inkondlo nomoloni wakubona wakubelethu Isaiah 26:20 nongakaze lubhade esontweni simbona encinda umunwe epheqa ikhasi ekhombisahluko nende ebabasivese lishaya umhlahlo olungafake egwayo emakhaleni. Ithendele labindwa yisidwa kumfundisi wasengwelezane webandla lasekudlebelekeni iKingdom Church empangeni elisontisa abantu ngenkani ngephasika lakhalelwa masongo kasigonyela inkonzo bayiqedela ekhindini yakunquza inkese esinqeni sembiza esekushoda buthungu esophila ngokumqagiya uhulumeni wayi-ed insuku ngamasonto amabili. Umchede wangathi ukuthi ezidlekeni noma sebeukhulumela eziko somizi abantu baphenduka ovukahlala imbiza sakanongxamela. Intshilosi lalandeliso inahangama uyangichaza ubheke icele wathi ayihlale nentombi icapha zasetopsi khaze madoda nikhala ngesomiso ndiyini ngoba izulu linile ufikile mphalula wathi ucela isithayima somntu omdala ematheksini awanye ukubela ama-owner athi ngolo ebhodweni iy'mpunyela zakithi ebesingayidlimpuku zakubona kwabo nomamlambo uzalo iy'ngane zokhathaza zimvalele endlini i-lockdown ingakanqali. Baqashiya abaze bama ngumlenze wodwa omakabandlela of joy balingisa iqhude lebika isihlobo ngamakhulu amathatha ede ohulumeni emalini yeqolo zahlenga zaze zaqhephuka nembali zokwakha amafutha ojika nelanga ngamakhulu amathatha nephepha elibomvu ngaphezulu eziwakho ohulumeni zingakaze hlale ngishuke ngqukoqo bakhala bengashayiwe ombondi yakumlishi mamadoda womozambiki bathi uhulumeni uphethe iphele emasimu ababeka eceleni njengendlu umxhaso. Ninamagangangozwa emaforena khase ngakini uyanikwa yini umuntu isipheko engahlabile salama lekumaha lekumsalamo ngiyanivuma kwemasulumane niyakwazi ukulwela amasiko enu uzitwa kubhekiwe kazulu ungafunga kulahleka imese inyama yomsebenzi siyaqotshwa ngamadadla ephoyini.